kutendeka, oh my baby. Nikupe nini my love?
Kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuambilika. Nikupe nini my love?
Na Mungu kaumba sad, mapenzi matamu so kifani, mapenzi ya
brother.